Natasha Ngendabanka, Natasha Burundi, Natasha Labamba ni amwe mu mazina akunze kumenyekana muri no game ya music y'u Burundi ndetse atari ubwa mbere uyumvise ni umwanditsi w'indirimbo nka mubibona gute ufise gute inkoni aheruka gusohora ndetse iriko iravyifatamo neza indirimbo nyinshi cyane za jigijigi yakoranye n'abarimbyi bo hanze unayibonaje yakoranye n'abarimbyi bo hanze ndetse ubona yuko ari umwe mu bagore bashikamye muri music kuva muri 2013 ari no muri no game tumwumva nubwo yatanguye kera muramwibuka mu ndirimbo yagiye asohora ndetse agaragara no mu mashusho nka mu mashusho ya Etoile du Centre ifata taxi uno mugore agaragaramwo n'umugore ariko arafata ubushimwe go hanze cyane cyane bwo mu gihugu cya Uganda aho aheruka gufata agashimwe ka hip hop music ariko kandi n'umwe mu bagore tuvuga yuko atangaje cyane ari impano Imana yahaye Burundi ariko ino mpano abantu bishyo kagende batavuga ko rumwe bivanye no kungene uno mugore agenda yikoresha novuga yatuvuze yikoresha ni ibijanye na acrobacy canke utundi tuntu menga nituvugwa hari umwe naje cyane dufatiye ku mico yacu aha genda akora ibintu biba bijanye bisa n'ivy'abahongo abantu bishye ukavuga ati ese uno mugore ni bino bintu ari umugore w'abana akabikora ko mbore bivana n'imyemerere canke no kungena umuntu yumvira umuntu mu gihe hono dusanzwe tuzi ko afise umugabo w'umuzungu ndetse nawe ababikora kumbure kugira ngo munezereze ndetse bimurimwo kuko turazi yuko Natasha ari umwana wo mu gisagara ni utuntu dusana dusekeje kumbure tunigisha uno mugore agenda akora no mwanditsi w'indirimbo zizagiye zikondwa ariko abantu benshi bavuga ati bino bintu arakwiye kubihagarika ariko bamwe bakavuga ati nashobora kwihagarika kuko nibyo bimuduza nibyo bimoha notoriete bituma tumenya Natasha ukwari bituma tumenya Natasha ku yindi level bigatuma n'abantu bagenda bamukunda haba kuri Instagram kuko niwe akurikirwa cyane ndetse no kuri Facebook ntabwo asanzwe reka kumbure turabeze imwe muri utwo tu video dusekeje cyane Natasha giye ashyira hanze dusa no dutangaje cyane dushaka no gutangaza ndagusaba ngo subscribe kuri channel YouTube yacu ndetse na gila na ayo
kipi tuli kari mwase nesho
Okay. Landry, mina pendua. Simona shaka kubivuga kubera mina itwa la munato la amazi la robinet la miembe. Allo! La mwigisha. Sibitu. Ayo mazi. Kama kuna akili, ayo majina utaelewa. Mimi asubuhi wako wananisuka. Ibi ni bishasha. Ibi negeza kubikoresha creepy shasha. Sivyo ya leo nabikubwi mwijoro biraza gukora kazi kumugabo sivyo
yego wabimbwiye
birakora sawa ibi sivyo byako ibi sivyo mu interview yako wera abagusanga
sawa
ibaze kubagore bose mwenye alipata riua ni mimi
hakuna mama ako sawa
bwanangu alikuya bako bananisuka nikaona na kuya kubera ndabimenyereye
ati mama
manake hapa pako funguro sasa sio kama nifungura nyumba ama gari umu tu ukishana hata nakupatia hivi manake pako kitu. Sasa aende wapi? Aende wapi? Hakuna basi ataenda. Yaragerageje kazunguruka kazunguruka.
Yaragerage.
Natasha. Kwa wicha yuko?
Ah, nicha yuko kubera nitwa la muyaga tikumwe no mugenzi wanje muyaga.
Tu peux pas faire ça?
Nabila, je suis la patronne, je fais ce que je veux.